Foyer de charité, ni chane chane kugirisha amapfungo ni myinaguro. Muri byo ijambo ry'Imana rikamenyeshwa. Igisanisho kikaremeshwa. Kandi muri icyo gihe abaje mu mapfungo basabwa kuguma mu gacerere kugira ngo baganire n'Imana gusa bayumvirize baheze bayishikirize irivuye ku mutima atakindi kibaciramwo atakindi kibasamaza abifunze babikeneye bakumvirizwa bagahabwa amasakaramentu bararuzwa akaryo ko kwishikana kuri Yesu baciye ku mubyeyi Bikira Mariya muri uko kwishikana bakisubiriramo za ndagano zibatisimu hamwe umwe wese aheza akabwira umukama ati ndahakanye Shetani ubutagikuka n'inyosha bizayo n'ibikorwa byayo jewe nyene weze ndihereje Yesu rugira yigize umuntu maze ndamugendanire nikoreye umusaraba wanje w'ubuzima bwanje bwose iyo arinze ashika kuri ayo majambo no kuvuga yuko aba yiyemeje kugaruka ku bukristo bwiwe no kugerageza kubugendera naho yoca mu bigora foye de charité kandi irarangura igikorwa cyo kwigisha kumenyesha inkuru nziza aho hose bikenewe papa mu mashuri yisumbuye haba mu maparuwase bimwe bita evangelization aho hose bagafasha abakristo kutanjandwa kwibatisimu yabo gufasha abakristo kwisubiriramwo indagano zibatisimu ngo bisubize itoto mu kwemera kwabo gufasha abakristo gutegera neza ikigongo c'Imana no kugihurumbira gufasha abakristo kugaruka ku rukundo twese duhamagariwe kugendera no kugerageza kurugendera kugira ngo twese tube umunyu n'umuco w'isi ibi rero foyer de charité yitwararitse kubirangura kuva igitangura n'ubu irabirangura kandi izobibandanya. Ibatisimu nahawe yangeze